ka wan maayga ku beertay awawa wan la yaab xusuusta ku wareejisay maanka awawa wan la yaab xiskaygu sidoo kaaga wardoono awawa wan la yaab naftayda adiga wanaagsan
I'm cool.